Hey, ubongekile lonke, niphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe ilutho engi-uploadayo.
Kufane nendungamuzi kumlingisi wozalo indawo ebeyidlala yokujola no-Ben 10 njengoba ethi cishe yachitha umuzi wakhe. Untombi futhi Dlamini odlala indawo kaMrs. Madlala kuzalo ku-SABC 1 1:30 ngoMsombuluko kuya ngolwesihlanu. Futhi isithandwa sakhe besingasawubuki lo mdlalo ngenxa yendawo ebeyilingisa yokujola nowesilisa omncane kunaye. Futhi le ndawo ibisicasula isithandwa sakhe ebesilibeka ngembabe lokuthi ngasihambisani naye. Kulo mdlalo Mrs. Madlala bejola nokhehla obemteketisa ngoKing K. Uthe kube nzima ukudlala le ndawo kwazise ubengumuntu osakhula ekulingiseni. Uqale ukulingisa empilweni yakhe ngalo uzalo. Uqhube wathi ngaphambi kokuthola indawo kulo mdlalo ubenza umsebenzi wokuhlanza emtholampilo kwaMashu. Bengingakaze ngicabange ukuthi ngelinye ilanga ngiyoke ngivele kumabonakude ngilingisa. Nangesikhathi ngiqala ngangizoba ngumlingisi ongakhulumi kodwa ohlala esontweni, kusho yena, njengoba aba yingxenye yawo kusuka ekuqaleni. Untombi futhi uthi uyakuthokozela ukukhula kwendawo ayidlalayo kwazise usengomunye wabalingisi abaqavile kulo mdlalo. Ubongo zakwabo ngokumsiza ukucija ikhono lakhe kwezokulingisa abalule kubo uThabo Mnguni olingisa indawo kaMbatha emdlalweni. Uthi yena wehluke kakhulu kuMrs. Madlala ngoba akasoze ajola nowesilisa omncane kunaye futhi akalihambi kakhulu isonto. Uveze ukuthi uzalelwe wakhulelwa kwaMashu kanti namanje usazinze khona. Unezingane ezimbili nezodadewabo azikhulisayo. Utshelele iphephandaba ukuthi nakuba uyise uCyril Bongani uKansas City Mchunu wayevelele kodwa yena ukhule kanzima edlwempu. Uthi njengoba ihlala kwaMashu eduze nojantshi wesitimela uyafisa ukuba nohlelo lokuhambela izikole aqwashise ngokuhlonipha ujantshi nezitimela ngoba ziyethusa izingozi abahlale bezibona. Izingane ezincane zidlala kujantshi zigibele futhi zehle esitimeleni sihamba bese ziyalimala kokunye zife, kusho yena.